This is GabTV.ng. Great Abama Production. We are the best among the rest.
Death is a necessary end of every living creature. Namuku Pato Basukulia, they called now what John, chapter 11, verse 25 and 26. Ose, when you call it one worm, Macomo Lolelania, Ebani Gwen, when you castle Biabella, Macandu Quarrel.
Yeah. nso anyị na-arịọ gị ma kwee ka odibo gị nke a bụ Eunice ọkwụ Emeke onye ga-eli arụ ya n'ime ya binyere Kraịst na paradaịs gị na ka o wee bịa na alaeze eluigwe gị n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ.
Ashish to Ashish. Dust to dust.
Thank you. Is a club registered with CSC and the total group of women in my and Matia Kaiji Wesi from Lagos, from Port Harcourt, from Abuja, and we have a meeting of the Ivo Adamuroho, Mana Hati Ayozi.
Onicha. Also, you know, can you not money?
Also,
if you are carrying, you can also get a couple of money. But you are canap.
You are
canap. No, I can't.
Oh, you're not there.